step to the left. Now to the right. Right, left, right, left, right, left, left, right, 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 left, right